Nyosheni juu tuone. Mbona mnajificha? Tunataka tuone. Okay, sir. I have got.